bomondani marudio na hanzi shadarwani livenu enjo utolo banani judiliti joni sindi shangamani
Kangabo wanjo waza jendo la masimoni Nesha hahosha nifaita abuni Koni tole ya isha kawo matoni Noni ejeza isho watakashani Njesi woba
See you.